Factorize. Bala esi sibalo sibekwe yena ndlela ilula. Okanye sombulula esi sibalo singezantsi. Sino 40 ophindaphindwe ngo c onyuswe ngo 3. Kwathatyathwa u 5 ophindaphindwe ngo d onyuswe ngo 3. Into yokuqala esiyaziyo apha kukuba u 5 uyangena kuwo mabini lamanani. Loo nto ke ithetha ukuba singasitshintsha isibalo sethu sisibhale sibe no 5 bodwa. Sizobhala u 5 ophindaphindwe ngo 8 ngokuba siyamazi uba u 4 ulingana naloo nto. Simphindaphindwe ngo c onyuswe ngo 3. Sithabathe u 5 ophindaphindwe ngo d onyuswe ngo 3. Enye into esinothi siyenze kukuba sikhuphe u 5 ngaphandle ngoba siyabona ukuba u 5 uyangena okanye ulinani elifanayo kuwo mabini lamanani. Sizoba no 5 ngaphandle sibe no 8 ophindaphindwe ngo c onyuswe ngo 3 kwathatyathwa u d onyuswe ngo 3. Enye into esinothi siyiqaphele apha kukuba u 8 singakwazi ukumbhala njengoba ungu-2 onyuswe ngo-3. Masibhale ngolu hlobo. Sizoba no-5 ongaphandle ophindaphindwe ngo-2c onyuswe ngo-3. Uthabathe u-d onyuswe ngo-3. Ukuba uyasijonga ke ngoku isibalo sethu uzobona ukuba singumahluko wamanani anyuswe ngo-3. Masibhaleni ngolu hlobo. Sizoba no-5 sivule izibiyeli ezikhulu. Sibhale u-2c simfake kwizibiyeli. Sakugqiba simnyuse ngo-3. Sithabathe u-d onyuswe ngo-3. Isibalo sethu xa silolu hlobo sisinika okanye simele umahluko phakathi kosi no-d abanyuswe ngo-3. Laa ndlela yethu ikhethekileyo. Masijonge ke le ndlela ndithetha ngayo. Siyayazi ukuba ukuba sino-a onyuswe ngo-3 uthabathe u-b onyuswe ngo-3. Le nto ingathi ibhalwe ngale ndlela. U-a uthabathe u-b uphindaphinde yonke loo nto leyo ngo-a onyuswe ngo-2 kwadityaniswa u-a ophindaphindwe ngo-b kwadityaniswa u-b onyuswe ngo-3. Ukuba awundikholelwa ndiyakukhuthaza ukuba usombulule ezi zibiyeli zingasekunene uza kuthi ubuyele kwisibalo sakho esingasekhohlo. Nangona xa udibanisa u-A no-B abanyuswe ngo-3 kungenabudlelwane kwesi sibalo sethu. Kodwa kubalulekile ukuba sazi ukuba isonjululwa kanjani. Siba no-A onyuswe ngo-3 adityaniswe no-B onyuswe ngo-3 ufana no-A odityaniswe no-B waphindaphindwa ngo-A onyuswe ngo-2 kwathatyathwa u-A ophindaphindwe ngo-B kwadityaniswa u-B onyuswe ngo-2. Masenzeni isibalo sethu sisebenzisa laa ndlela yokuqala ngoba siyayibona ukuba inabo ubudlelwane nesibalo sethu. Masijonge okokuqala ukuba siyabona kwesethu isibalo u-a wethu ngu-2c, u-b wethu ngu-d. Masiyibhale apha ecaleni siza kucacela. U-a ngu-2c, u-b ngu-d. Masibhaleni ke bahlobo bam isibalo sethu ngolu hlobo sisebenzisa laa ndlela yokuqala ikhethekileyo le ingumahluko phakathi kwamanani anyuswe ngo-3. Masibhaleni u-5 wethu ngaphandle sivule izibiyeli ezikhulu. Masizenze zibe nkulu kwenzela uba sizawukwazi ufaka le ndlela yethu isombululiweyo. Okokuqala, funeka sibe nezibiyeli ezino-a kuthatyathwe u-b. Siyayazi ukuba u-a ngu-2c, ngoko ke sizoba nezibiyeli ngaphakathi ezino-2c uthabathe u-d. Siphinde sivule ezinye izibiyeli. Sithi phindaphinda. Kwezi ke izibiyeli siyayazi ukuba sino-a onyuswe ngo-2. Loo nto leyo ithetha ukuba u-2c wethu siza kumnyusa ngo-2. Siyayazi ukuba u-2c iyonke loo nto leyo uyinyuse ngo-2. Esinika u-4c umnyuse ngo-2. Emveni koko siyabona ukuba udibanisa u-a ophindaphindwe ngo-b. Loo nto ithethe ukuba sizodibanisa u-2c ophindaphindwe ngo-d. eyokugqibela ke ngoku ithi b onyuswe ngo-2. Sizawudibanisa bani u-d onyuswe ngo-2 ngoba u-b wethu ngu-d. Ngolu hlobo ke sibe sisigqibile isibalo sethu, sigqibile ukusibhala ngeyona ndlela ilula. Enye indlela onothi ubhale ngayo esi sibalo kukuba ukhuphe u-5 ngaphandle, uvule izibiyelo, ufake u-2c, uthabathe u-d, wakugqiba uvule ezinye izibiyelo, ufake u-4c onyuswe ngo-2 odityaniswe no-2c ophindaphindwe ngo-d wadityaniswa no-d onyuswe ngo-2. Ngolu hlobo sibe sisigqibile isibalo sethu. Enkosi.